Tarichi and Ye Nyakanga, Niumutsi, Udasanzwe, Banya America, Na Banya Rwanda. Muri America, Uyumwaka, Niumwaka Udasanzwe, Kuko, Dutanjie, Kubana, Imyaka Itanu, Isigaye, Ngo, Twizihize, Imyaka Magana Biri, Namirongutanu, Igihugu Cha America, Chibonye, Ubgigingi. Nifuzanga, Kubagazaho, Ubutumwa, President Biden, Yoherereji, President Kagame, na Banya Rwanda Hose. Abanya America, Bifatanije, Nante, Kubiforiza, Wowe, Hamwe, na Banya Rwanda Hose. Umunzi Muiza, Ubgigenge. Muizihiza, ku Inchuro, Yamurongutaru, Nitenda. Numunzi Muiza, wo Kwibohora, Muizihiza, yo Inchuro, Yamakum Yabere, Nakarewe. Uborjo, Rwanda, Rwaha Ganye, Nichorezo cha Corona. Gire Kana, Coletada Guanda, Ndetse, Nabatoraje, Bahora, Biteguye, Uhangana, Nibibazo, Bikumi. Letai America, Iteguye, Gutera, Nhunga, Bikorva, Biani. Bigamije, Quita, Ku Ihindu Burika, Itire, Ubuzima Rusanje, Nuburese, Utezembere, Amahame, Ya Demokarasi, Kuzamora, Ubukungu, Piha, Amahirkwe, Abanya Rwanda, Yokuru Shaho, Kubona, Imirimo. Mujire, Umunzi Mokuru, Muiza.